va.
Bafundela ke lento kufanele abafundele yona apha kodwa ndizawucela ukuba umuntu xa efaka umsesana
Abafundisi abakhoyo apha basondele ngaphambili sizothandazela abantwana abangena kwinhlalo yasemthathweni. Amen. Wethu olungileyo nonguyise wenkosi yethu Yesu Kristu somandla emini malanga Thixo wethu olungileyo ngomhla wamashumi amathathu wanqanto benyanga kaDisemba sikule nkundla Thixo wethu olungileyo yakwarhawe ngokuvuma nomthanda kwakho selule nkosi izandla zethu phezu kwale nkazana nale ndoda Thixo onamandla khona ukuze nkosi ubakhaphe endleleni nasentlalweni yomtshato Thixo olungileyo iyathandaza njengesitaka sakho emini nanjengomkhonzi wakho thandazela nkosi uthatho lo alungile entlalweni yomtshato bagcine nkosi ubalondoloze ubakhaphe lafika ixesha lokubanda emtshatweni Thixo olungileyo kube khona wena njengothixo lawufika nkosi ixesha lokugxutha komoya somandla ube khona wena njengothixo ube yisenta yalo mtshato Thixo wethu olungileyo siyathandaza bawenenxeba sithi thoba umoya wakho ingcwele phezu kwabo somandla khona ukuze xa beqala le hambeni Thixo wethu olungileyo utshayele nkosi endleleni yabo yomtshato Thixo wethu onamandla uqhawule iintambo ezibotshiwe somandla ngegama likaKristu wasenazarethi ndiyathandaza basikelele nkosi ubangcwalise Thixo wethu olungileyo senza nkosi le celebration kumnandi kule ndawo kodwa nkosi kukhwabathisa ke sibone Thixo wethu olungileyo unguThixo ovuka bubumnyama bubaleke ungu uThixo thulisa umoya uThixo amfasa lulanye lwalilwane Thixo wethu olungileyo akhonanye Nkosi indwana kwehlula empilweni yalo mthatho Thixo namandla uThixo bizwa nazinzulu ngeqanasi zakho Thixo wethu namandla amakhulu sikelela Nkosi ababantwana ube sisibane senyawo zabo bangabi nakukhubeka pho beyawuhamba khona ube kukhanya phezu kwentloko yabo.
Kimanye wa hluka
abalang khomo ka ofe
Hi bo quick so
Hi na busy SPCA quick so Ndiyafuna yazi hloko kuya before ndihambe. Nam ndiyahamba ke two. Unemoto?